Likalambe shinalenu mwemfumu. Likalambe shinalenu mwemfumu. Likalamba, likalamba, likalambe shinalenu mwemfumu. Likalambe shinalenu mwemfumu. Likalambe shinalenu mwemfumu. Likalamba, likalamba, likalambe shinalenu mwemfumu.
Oh, Eliposha,
Eliposha, Amanuele.
Oh, Elikosha,
Elikosha, Abana.
Yahweh
King God is a miracle, Jehovah.
Lekeni alumbwe,
lekeni alumbwe,
chilolo
wa mutenge.
Lekeni alumbwe,
lekeni alumbwe,
kana
besa muliwa kisungusho.
Oh, lekeni alumbwe,
lekeni alumbwe,
chilolo,
chilolo wa mutenge.
Shimuitwa pa
kakala, kakala muliba fisungusho.
Mula lokesha
nefula
yawe,
na pabasha mishiba.
Mula posha na malwele, kuliyawo
na kubabe.
Mula pelo wikashi,
na pabasha mishiba.
Kanamesa,
malikulisha na lifirwano kumyufuikisha.
You are wonder
working God, you are miracle Jehovah.
Lekeni mulumbwe
chilolo wa mutenge.
Lekeni mulumbwe
kana besa muliba fisungusho.
Oh, lekeni mulumbwe
chilolo wa mutenge. Lekeni mulumbwe kana besa muliba fisungusho.
Kana besa
muliba fisungusho.
Shimuililipeta
kana besa muliba fisungusho.
Uchimba milonga
kana besa muliba fisungusho.
Twaimya maboko
kana besa muliba fisungusho.
Kumulu na panshia
kana besa muliba fisungusho.
Abana bobe bale kulumbe
kana besa muliba fisungusho.